Nō taku haerenga ki Whiti Nama te whakaahua nei, i te tau 2017, i haere ahau ki Danang, te taone o Danang, i te whare kai te kawhe o Tipi, e mahi ana, e whakaako reo Pākehā ana. Nō reira, ko tēnei whakaahua, he rōpū e prakatihi reo Pākehā ana, e ako reo Pākehā ana. He tini ngā kawhe pērā ana i reira, he kawhe ki te kōrero Pākehā, ki ngā kai kōrero Pākehā tino matatau ana. Ai, hoi anō, ka pai te whakaahua nei, ka pai te maumaharatanga. Kia ora.